Wendona, Yesu wendona, Hosana.
Pile kapile, somos yeperinga, analungo Yesu, wendona madum. Pile kapile, somos yeperinga, analungo Yesu, wendona madum.
Wendona, Yesu wendona, Hosana.
Pile kapile, somos yeperinga, analungo Yesu, wendona madum. Pile kapile, somos yeperinga, analungo Yesu, wendona madum. Ende wendo makelo ngima, ende wendo makelo gwe. Pile kapile, somos yeperinga, analungo Yesu, wendona madum. Pile kapile, somos yeperinga, analungo Yesu, wendona madum. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake. Ibiro yudo chang, waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo, luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chang, waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo, ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chang, waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo, luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chang, waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo.
Japuonj nitie, Yesu, japuonj nitie, luonge uru.
Pile kapile, sama tembe chopo, analungo Yesu, wendona madum. Pile kapile, sama tembe chopo, analungo Yesu, wendona madum.
Japuonj nitie, Yesu, japuonj nitie, luonge uru.
Pile kapile, sama tembe chopo, analungo Yesu, wendona madum. Pile kapile, sama tembe chopo, analungo Yesu, wendona madum. Niende wendo majo chendo luoro, apaka ginembe bende winjo duonde. Mudho maricho, kagi winjo duonde, giringo gia, gidi mabor. Mudho maricho, kagi winjo duonde, giringo gia, gidi mabor. Niende wendo majo chendo luoro, apaka ginembe bende winjo duonde. Mudho maricho, kagi winjo duonde, giringo gia, gidi mabor. Mudho maricho, kagi winjo duonde, giringo gia, gidi mabor. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chang. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chang. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chang. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chang. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chang. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chang. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chang. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chang. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo.